ebholeni ngiyaphuza maningi ama-soccer players aphuza but ekubambile nibokubambile bad luck sorry yabona mara ukuphuza kuyaphuza bengekho yi-one kuphendule i-answer yakho.